only when it is
Sawa ngine wewe.
Sawa.
Na mwache muri yeye.